Kia ora, this is Māori Language Week. Each day I will post a new phrase or word for you to learn. Come on, whānau, give it a go. Tēnā koe, hello to one person. Tēnā koe. Tēnā kōrua, hello to two people. Tēnā kōrua. Tēnā koutou, hello to more than two people. Tēnā koutou. Kia kaha te reo Māori. Pakari ana te tūmai, pakatū ana.